mwaonjeza mayamba kale kundiriza ine ndikale omusuka ndikamusuka muzindiranda yowe tasakula pansika mwambi uu expire kazi wanga adunia kumene uliko kundive ndidali na weshi kondi goma kazi wanga ndakumudwa kazi wanga adunia ineyo wandimweteka
I do.